chapa direct kwa mpesa yako na Plascon Paints. Every time you buy, select Plascon Paints or Vanishes. Ni rangi ya chapa, ni Plascon Paints.